And it's a prophet Adom Tvgh abeka say wo ye angela mesere monko busa wo no metemose say mo busa me yankasa ebi mo frɛ me busa me say me na me declare me ho wo Ghana ha say me ye angel nti say Adom Tvgh say wo no so ye angela me nkyere ase enya me na me kyerɛ prophet Adom Tvgh question no answer no ama no.
For my mama kwa ba edeba attention TV so de bia me ka twa mu sense mo yetwagu awi social media platforms no ena eye mu PSA ena tele me de ebebre mu pamacho ena ensema yetwagu ni de ano eye din ye pa ayefa yenya ye prophet Adom Tvgh eho ene eye Reverend Obinim eho achese obidi abeto jana no hye pamcho wa mo subscribe channel no emame na mo share videos in across all the social media platform ni so emfa emame sa na mo like page ni so ati ase na mo fa mo comment no embra emame sa eye Reverend Obinim ene eye prophet Adom Tvgh eye Stephen mo ko ewo eye bofu bi ho mo mienko na mo mienko tie bofu ko a omo ko omo mienu no e ko ewo ho embra
mesela mo video ami ye me ye de a clear a dear be. No more, more friend from a messenger, more jammy friend, meeting a couple demo ceremony. Bloggers are more friend, I am interview. And a radio station, any TV station, are more friend of a prophet Stephen Adom Tvgh. Say, were your angel, and the angel did the Afrosnolofalis. Say, why no, Miss Remo? Because me and Casame Babontain, Ebeka say, Yamme angels, if you be you, who did actually me. Na nyankopɔ angels no be yi omu ho di kyerɛ me no ɔma bodin bi a kyerɛ me ɛyɛ ɔmo din sɛ yɛ frɛ wɔ mo nimukafre ni ayɛntɛm frɛ me ite mesrɛ mo saa edin na me bɛbɔ yɛ no later Ghana fo no bebre ka so mo ntɛ sɛ edin ni da ɛma angels ne sa be yi ɔmo ho di kyerɛ me sɛ edin na ɔmo bɔ kyerɛ me no ɛnyɛ no na ma bɛbɔ ite ma babɔ ntɛ a be yi me ho ana bɛpa Ghana fo kyɛ wo dadaada ma bepa Ghana fo chew da 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 se me sere mo fa nche me na se di na angels no e be da mo ho di kire me na o mo bo kire me nye no na ma be bo ma bo wrong name e se di na ka se no so mo be bo kire me no eno mi ti mi me bo so nche wo me di yakopo di sere ho me di Jesus Christ of Nazareth di sere ho me pe heaven akọ adwuma na me ba be se me be ye no Jesus Christ adwuma na me ba se me be ye no e bo tie Daniel chapter 12 verse 1 and 2 and 3 wo se no be dani ni pa bebre akoma firi bone ho akoten ne ho no ne nsoro ma be chere da apem ti me sero me pe heaven akọ se me twi ni pa akọ heaven enye bon sem jem ite me sero we ye last warning na me de fa miami page so because me hu ni say from 31st December watch night ya me bra panini Stephen Adom Tvgh ebe ka say wo ye angel no and the master tia frere me a bepem ne because of say injiro bi ni mababon tia beka say Jesus Christ of Nazareth amame abofujuma Adom Tvgh menya angel gift because of say ma be declare me ho say menya abofu Adom Tvgh kaneno na me wo ayaresa Adom Tvgh ye healing gift kaneno na me wo prophetic eye prophet for Adom Tvgh kane na me wo teacher for Adom Tvgh fe ni teaching gift na me wo preaching for Adom Tvgh fe ni preaching gift me wa Adom bebre eye Adom Tvgh de onyankopɔ ne ba Jesus Christ dia cheme ena masa benya abɔfoɔ nso so Adom Tvgh de a eye sɛ de abɔfoɔ si yɛ o madwuma ma benya saa gift ni bi na no nkyerɛ sɛ me sɛ me yɛ angel ataban tuatua machi eye sunsun ma sɛm me nka sɛ me yɛ angel ataban tuatua machi mesrɛo mesɛ mabenya abɔfoɔ Adom Tvgh de a meyɛ abɔfoɔ adwuma ni bi sɛ ne menya prophet fo Adom Tvgh de no te mesrɛo te mase te sɛ meka sɛ meyɛ angel a kyerɛ sɛ menya angel gift ni bi menya abɔfoɔ Adom Tvgh ni bi ɛno ti na ma asɔre ma ne frɛ me angel no because menya Adom ni bi deɛ nti a yɛ frɛ me prophet no fɛ sɛ menya prophet fo Adom ni bi deɛ nti a frɛ me teacher na pastor no menya teaching gift ni bi nti sɛ prophet Adom Tvgh abɛka sɛ wo ye angela Mesrew, Monko Busa wanoa metemoise, metemoise se mu busa me ankasa. Ebi mo frem mi busa me se, mena me declare me hungo gana hase me ye angel. Inti se Adom chedu yase wano so ye angel a menchere ase. Enya mena mechere prophet Adom chedu ya question no answer no amano. Wa me bra penyi minini nyina wukumasi kenyase. Ufi ono ne jansen so ana oba me me jansen so. Minini ni problem bia ana pe wo hwe mani mu a me de ekwa asole ne Tuesday ne banada me de kwa asola. Chese mani abre. Eti bloggers amo fre me ne presenters ni journalists amo radio ni TV station a mo fre fre ma even enra Monday mi enu betena mi fie kwanya no. Ah, we si mi fi radio ha, we si mi fi radio ha. Radio station for me na mo betena ho. Ah, enra me ma mi security ne pamo mo. Na na numere nso meko airport wa TV station fo bi so mu hia me wo airport kwan ne so no me pese me bo mu din mo a mo frere frere me so wo me phone so no we nya mo last warning me pese me bo bi a din me na me bra panini prophet Adom Chedua yente bone ye wo peace ya menene mienu yente bone kra me sere mo yente bone menene wo asomdue onka me ho asem bone me so me nka ne ho asem bone omo me din bone me so me money din bone obi aye na dwuma se mi wo bebere chen na ewrade na de ama no mi nsu mi wo bebere chen na ewrade na de ama me ye nyina no botai ba ko pen esie nu se ye be ko heaven te mesrew se eka enhyira ewrade hyira nipa wasa sesua wanya ne de mi nsu manya me de obi ani mere ne yonko de me unni me se unni me aka bose me ne mere obi ade me de ne se menya bi ne madi ne ma hwe me yere ne me ma ne me workers na menya bi enso abo amadofo na me suwa chile minyan kupo na me papa Jesus se omwa ma asole ma eya bolo sofo asa te mesre wo mesre mo me kwa asole eti me mashada na me ye video we edifa me personal page so na mwa mo tata amini nina ano monsa aka we ye mea me personal page Bishop Obinim ministry na monsa etu mi aka ushe me ni mwa so ushe me ni msisi ame de kwa asola udi se ne mabompa ya madi achi me nae papa. Eti mo bia me tata me after video me ye se wo a wo hwe me no wo de wo a wo hwe me ne hye wo a wo hwe me ne hye ma obi anya bi mesrew hye ma obi anya bi mesrew hye ma obi anya bi after video we ye hye wie no obi anya bi menim so obi opema asem bia be hye obi opema asem bia be hye wo ba ma so le ma so kwa be hye after video we wo a wo be frɛ me a wo ye radio station ni TV station ni bloggers a wo be frɛ me so pɛ so emi interview efa Afrosnolofalis Angel eye Adom Chedua se wo ye angel no na ne angel din de Afrosnolofalis as wan wan no wo a be frɛ me e wo ho no me sa be ye video eye Facebook live ebi kwa kwa tena me ami TV so Obi TV abɔ wo din plane aka cho se one na me de maamo no mante me sere mo me se me ne me bra panyini ye nte bone omo mi din bone Mr. Money Dimbon, Mentation Obodi Obinim, Daniel Obinim, Bishop Obinim, Kojo Obinim, Kojo Nansani, Mentation Obodi Dimboneda, Mentioning Money Dean Stephen, Adom Chedua, and Cannon Horse and Boneda, Yang Nay Woken Yansen. Messo no Finny Janssen, so about Mimi Janssen, so Yan Tibone, Yemin Yaku, Maya Kojo, Onosu Yakojo, Maya Kojo, Mimi Kojo Obinim, Onosu Kojadom, Yemin Yano, Yin Ekojo, Kojo for Yampay and Hansem, Yanisu Nashi, by Yampay and Hansem, Temeslaw. Mama mo mefa confession to me na me bra panyin ntam me di nya me di nsremo me di nya me di nsremo ono abeba be yi ne question na no ono aba be yi ano to we your last message am me ni kwase ka me ye na no pay but am no pay nso me da sole ye no me hu 0301111 ene 0542 dnd me frɛ back ya we se me your radio station me frɛ back ya we se me your radio station na se ba ko de landline afre na ba kon so so ni MTN afre adeya ye pese ebusa ofa Adom Chedua afro no fales no angel no ho because what na we declare say we ye angel and na no pay so mo se be fere busa me
ahwefo me sam makwa ba ediba attention tv so mo subscribe channel no ema me na mo share your videos na across all the social media platform ni so emfa ema me fefefe na mo like page ni so enka ho ema me na mo fam comment ni so embranche se aba no na ye ba ko makwa mo da se ne yesan we share.